Beba, beba, beba. Bus station Sabini. Beba, beba, beba. Mananga ndoi. Nairobi Sabini.
Goja transfer window fungwe. Wewe mtajua mjui.
Ah, sino fungwe leo. Atupangu sisi. Sawa. Eh, silikwambia.
Fast, reliable, and accurate sports news. Only on mozartsport.co.ke.